Ngalamba ngashithi gqonga lenzi drilli elingena ntamba uzwa kunuka impandla ukuthi yasho le namba mase ngino 3.7 ngizoyikhuphula intaba ngekhozo lala mekusasho le namba ishisa kakhulu asiphele sambe ngeanda webhatata senza ama-ada angihambi ngedwa sethulala ngihamba nodladla
Tagasa, 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 Tagasa,